bolela le nna a re boleleng. How do you tell someone politely that your mouth is smelling?
Ke be ke rata o ka re ka bolela ka taba ya go nkga molomo. O batho ba nkga molomo bathong. Ana metsi a kae, ana Colgate kae? Ka nako nngwe re re na le malwetse a marini, kganti ke ge re tšhaba metsi go tlhapa molomo. Batho ke ba ba rata dikhisi bathong, mare ba nkga molomo. A re thušaneng.
Ka letšatši le lengwe, go be go na le monna ke o ba mmetša gore ke Mr. Snooker. Mr. Snooker o be a na le di-business tše dintšhintšintši, tše dingwe tša go tshwana le bo oile le di-truck-a. Monna o be a apara gabotse, a tšhela perfumu, kore perfumu ya gage na re a fetile e šalela morago. Bothata bo a ne a na le bona o be a nkga molomo. Monna o be a nyakana le mosadi wa ka monyalang ka lebaka la gore a na le tše tšotlhe. Mare basadi o be a re ga a kopana le bona, a ratana le bona letšatši le tee fela, ba sepele. Ee, ba se hlwele ba sa monyaka ka lebaka la eng? La molomo o nkgago. Molomo wa gage bo nkga marereni a tshotshoma madi, go raya gore o be a na le bothata ba molomo bo bo tseneletšego. Monna o ba re o be a rata khisi e e tseneletšego, e sego khisi ya mba, mare khisi e le ya go tsenelela. Bjale basadi ba ba neng ba ithata ba be ba sa kgone go kgotlelela monkgo o be o lego ka leganong la monna o, ba be ba swantšha monkgo o le toilete. O ka bona gore o be a na le bothata monna o, o swere ditšhelete mare o palela gore a ye doctor ba kgone go thuša gore na bothata ke eng. Batho ba Modimo, ba re seke ra tshwana le Mr. Snooker molomo, gobane monna o ba feleditše e le gore mo communityng e a neng a dula go yona ba feleditše ba mmitša Mr. Snooker molomo. Ka re se tshwaneng le Snooker molomo, ka re tlhapeng molomo, ka re tlhokiše molomo wa rena. Before o ka kgopela khisi e e tseneletšego, tlhapa molomo, tsama o tšhekiša molomo. Ke a tshepa gore wa nkwa, ke boletše na le kankete kantholakala. I sign up.